masithi ufuna ukutsiba endulini utsibela emanzini le nduli i 85 feet ngaphezulu kwamanzi ukuba wena ungulomtsibi i initial velocity yakho okanye i velocity ongosuka ngayo xala ngu minus 5 feet per second minus 5 feet per second i acceleration yakho minus 32 feet per second squared. Zombini as le velocity na le acceleration zi negative ngoba uyatsiba utsibela ezantsi zibonakalisa untono u downward as a negative signs. Ngoku umbuzo ithi lingakanani ixesha ozolithatha usemoyeni phambi koba ufike kula manzi utsibela kuwo. Ixesha izoba ngu T. T ozomela intoni ixesha ezolithatha usemoyeni ngamanye amagama time in the air. Xa sesiyazi ke ngoku into esiyifunayo sizokhangela iindlela okanye i-equations esingasombulela ngayo ingxaki yethu. Kuba sinayo i-initial velocity sizokuthi vi or initial velocity yethu is equal to minus 5 feet per second. Nantso ke. Xana sinayo i-initial velocity, sinayo, andithi sinayo ne-acceleration. Into ethetha ukuthi singakwazi ukuyifumana i-final velocity yethu, ngoba i-final velocity izoba equal to i-initial velocity yethu plus i-acceleration yethu uyiphindaphinde ngexesha. Nantso ke, Vf is equal to minus 5 feet per second. Uthabathe la acceleration. Sizo ithabatha ngoba le initial velocity ngoba i-negative. Ube bi-positive besizo yongeza. Kodwa silawula yintoni yi-direction obheka kuyo. Nantso ke, sithathe ubani o minus 32 wethu. Ngoku sizoba nabani no minus 5 feet per second, uthabathe minus 32 feet per second squared. Xa sesinayo ke ngoku i-equation ye-final velocity yethu, siyabona ukuba sibhekela phambili. Sizophinda-phinda la acceleration yethu ngexesha, ngoba sithe i-final velocity, i-initial velocity, wongezi acceleration uphindaphinde ngexesha ozoluthatha usemoyeni. Iphume ke ngoku i-equation ye-final velocity yethu. Xana sinayo ke ngoku i-average okanye i-half yezi velocity zethu, initial velocity ne-final velocity zisinika ntoni i-rate yexesha ozoluthatha usemoyeni. I-average ye-final velocity ne-initial velocity sizozenza ngokuba sidibanise la initial velocity nala final velocity sandule sizohlulahlule ngabani ngothu. Masitsho siqhubeke. Ubana ngaba sithi sifuna le average enzele sizokwazi ufumana ela xesha. Ngoku asiyazi final velocity ngubani. Asinokwazi ukusebenzisa la equation E1 ukufumana ixesha. Ngoku funeka sifune intoni i-average velocity. If average velocity yethu ke izoba ngu-minus 5, average velocity VA is equal to minus 5. Uthabathe u minus 5, uthabathe u 32, yonke le nto uyohlula ngabani ngothu. Masitsho siyibona siyibhala phantsi. Nantso ke, sino minus 5, uthabathe minus 5, minus, uthabathe u minus 32, t all over 2. Ngoku sizokwazi ukufumana intoni i-average velocity yethu. Ezoba ngubani? Minus 10. Uthabathe u minus 32 t all over 2. xa yonke le nto uhlahlule ngo-2 uzofumana u-minus 5 minus 16t. Ngoku into ethetha ukuthi i-velocity yethu eyi-average, i-average velocity yethu ngu-minus 5 othabathe u-minus 16t. Xa sesinayo ke ngoku siyakwazi ukuthi mas i-distance okanye umgama siyayazi ukuba lixesha uliphindaphinde ngantoni nge-rate. Umgama wethu ke ngoku ubonakalisa ngabani? D is equal to r umphindaphinde ngabani ngothi. I-distance yethu siyayazi ibingubani? Ibingu-85 feet above the water, ngaphezu kwamanzi. Qha kuba sibheka ezantsi, la 85 uzoba negative. Silawulwa yintoni? I-direction yethu. Ngoku soba no-minus 85 or negative is equal to irate yethu. Irate yethu yintoni? Ila average velocity. La rate sizoyithini? Endaweni kala r sizowuthatha siyofaka intoni? La equation ye average velocity engu minus 5 minus 16t. Xa sesiyithathile ke ngoku la average velocity yethu siyoyibeka phana, siyayazi ukuba sizoshiyeka nabani? Nothi oyi-unknown, eyinto engaziwayo. Natso ke i-average velocity ibhalwe ngomgca o-blue. Masithi ke ngoku sifuna ukugqibezela, sifune uthi kanye eli xesha besilibuza uba ngubani ixesha esizochitha emoyeni. Ngoku xa sisolva le equation sizoba no minus 85 feet oyi-distance yethu is equal to minus 5 minus 16t uyibilele ngezigweqe uphindaphinde ngabani ngothi. U-minus 85 is equal to minus 15t ngoba uphindaphinda ngalathi, minus 5t xebe, minus 16t squared ngoba u-16t umphindaphinde ngothi, minus 16t squared. Xa siwelisa la 85 simsa ngaphaya ngoba sifuna ushiyeka nonqoshi kweli cala uzojika abe positive. Ngoku sizotsho sishiyeka naba no-0 is equal to minus 5t minus 16t squared plus 85. Iphume i-equation yethu xa siyimise ngendlela elungileyo engu-minus 16t squared minus 5t wongeze ubani? U-85. Xa sesilapho ke ngoku siyayazi uba sine-quadratic equation. Sizosebenzisa i-quadratic formula yethu ukusombulula le ngxaki. I-quadratic formula yethu siyayazi ithi x is equal to minus b ongu-minus 5 plus minus i-root ka-b squared. Into ethetha ukuthi soba no-25 ngoba u-minus 5 squared ngubani? Ngu-25 minus 4 a ongu-minus 16 uphindaphinde ngu-c ongubani? Ongu-85. Yonke loo nto uyahlulahlule ngabani? Ngu-2a. U-2a wethu uzoba ngubani? U-2 umphindaphinde ngu-a wethu ongubani? Ongu-minus 16 sizofumana ubani? U-minus 32. Ngoku u-t wethu xa sesisombulula la quadratic formula uthi uzoba ngu-5 plus minus root 25 minus 4. Laa nto elanani ikhulu la minus 4 umphindaphinde ngu-minus 16 umphindaphinde ngu-85 sizodinga i-calculator. Masitsho ke siyocofa e-calculatorini yethu. Kodwa ke kuqala sesiyayibona u-minus 4 no minus 16 bazosinika inani eli-positive ngoba xa uphindaphinda inani eli-negative ngelinye inani eli-negative ufumana into e-positive. Ngoku masitsho sicofa ke ngoku sino-25 wongeze u-4 umphindaphinde ngu-16 umphindaphinde ngu-85. Into ethetha ukuthi ke ngoku xa sele wacofe onke loo manani uzofumana u-5 5, 5, 4, 6, 5 kwikhalkulator yakho. Kuba ke ngoku sithe root lanto. Ngoku sizayokhangela i-root yale answer yethu. Ngoba xa usebenzisa i-quadratic equation uthi yonke lanto root. I-root yala 9 ngu-73. Ngoku ke sizayosusa laa root ngoba sesiyicofile ekhalkulatheni. Akusekho sidingo yayo. Sifumane ke ngoku i-root yethu. Ngoku sizawukwazi ke ngoku ukuthi t is equal to 5 plus minus 73.7 all over minus 32. Xa sele uyibhalile loo nto phantsi ngoku sizokuhlulahlula masesino 5 plus minus 73.7 all over minus 32. Sizoba no 5 plus 73.7 all over minus 32, no 5 minus 73.7 all over minus 32. Masicho sibani. U 5 plus minus 73.7 usinika u 78.9 all over minus 32. Okanye u 5 minus 73.7 usinika u minus 68.9 all over minus 32. Ngoba kaloku funeke sisombulile kubini le ngxaki ngoba ino plus minus all over 32. Siyabona ke ngoku apha la negative ukunani phezulu nala negative ukunani phantsi basinika positive number. Ngoku siyayibona lena izoba negative ngoba unani phantsi wethu unegative, unani phezulu upositive. Ixesha alisokuze libe njani libe negative. Ngoku ithetha ukuthi loo nto sizosebenza ngela xesha linjani li-positive. Masitsho sibala u 68.9 umohlule ngo 32 bakunika bani. 68.9 umahlule ngo 32 bakunika u 2.153. Ngoku ithi loo nto uthi wethu olixesha in seconds ngemuzuzwana equal to 2.15 seconds. Nantso ke siyifumene, enkosi.